ivi nga ri hi lava ta ku ha i khale hiri le a va vulavula hi mhaka ku 6 ta va se hi humele le but va fike hi 7 hi ko va fikaka
Oh, hey, I'm not going to be a question. Amen. I'm going to go to the box in the meantime.
I am going to go to the hospital. Ya loko nkarhi ri ehla laha ni ta va nkarhi ni hlaya haleni hi to va nkarhi hi tirhisana hi ndlela yeleyo.
A ku na wun'we laha tivaka tokhorasi
Tlhela ya mahlweni na ku yimbelela mara imani ni hlaya 1 Thessalonians 4 verse number 13 loko nkarhi va ehlisiwa bokisi hi sungula ka verse number 13 leyi nge and now dear brothers and sisters we want you to know what will happen to the believers who have died. So you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet him ahead of those who have died. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Vamakweru, we all know kuri hi lemikarini nwana ya very difficult ya kutika swinene. And sometimes we run short of words to try and encourage one another. But Paul, as he was facing similar challenges, people trying to find answers to the questions that life was raising, he came across these words as the Spirit inspired. Kuri ingaku inga kongotela na marito lawa. Yakuri loko hi hlangana na swiyimo swa ku tika so, this is not the end. The believers will rise again at Christ's return. So let us all be comforted. Ai khongeleni. Xikwembu xa tintswalo hi khensile rito ra wena. Hi khensa ku khongoteriwa loku humaka kaya tilweni. Xikwembu hi khongela hi titsongahata mahlweni ka wena leswaku ha ya mahlweni na ntirho lowu hosi ya tintswalo moya lowu kwetsima a wu ye mahlweni na ku hi khongotela wu hi hlavutela na leswi hi tsandzekaka ku swi fikelela khensile Xikwembu hi vito ra Yesu Kreste amen.
Loko ma ha yimbelere nsimu mukhuva wolowo hi ta kombela karhi ku yiwa emahlweni loko karhi va tirha mukhoni wona.
Amen. Thank you. You will get there.
Testing ground. Ila ingata kuma program ya ina kona.
loko hi fika ekerekeni a hi kombela leswaku ku rhanga vandyangu va nghena eholweni hikuva mafambiselo ya nkarhi wa sweswiwani ya karhata swinene se hi kombela leswaku a ku rhange vandyangu va nghena lava hi nga ta va hi ri na space hi ta va hi kota ku va hi nyikana hi kota ku va hi mpfulela hi kota ku nghena hi vona hi ta kota ku va hi fambisa program ya hina handle ka ku dya nkarhi hinkomu mufambisi wa ntirho.
Okay, hi khensile Atana Sambo ana handle ka ku dyankarhi ta kombela mfundhisi mi hi khensela ntirho wa hina wa laniwani hi va ta fela va karhi va pfale tlela
a hi khensile xikombi xa tintswalo khensa ku va u na pena hina kusuka kwala hi kombela leswaku xikombu u sala na lava salaka leswaku ntirho wa vona na wona u ya mahlweni tintswalo ta wena xikombu lexi hanyaka ya ya kerekeni hi kombela ku fambisiwa hi wena hi vito ra matimba ra Yesu Kreste amen.
A hi ri ni kerekeni ya tindlela kasi ya hi ta ntirho kona lava nga ta sala ta
Thank you. Let your presence, Heavenly Father, endow us and lead us to Jesus Christ as our focal point, O God, and our hiding place, wherein, Heavenly Father, we will have everything intact in terms of security of our minds being guarded, O God, so that we should not be in despair. Yihlangana hlanganisiwa hi xiyimo lexi hi nga le ka xona, xikombu lexi hanyaka, ni khongela leswaku moya lowo kwetsima wu va na hina na laha kerekeni, wu yisa mahlweni xikombu xa tintswalo eku endla leswaku ntirho lowu wu hetiseka, hi tiyisiwa hi matimba lawa ya humaka kaya tilweni ku nga ri matimba ya misava leyi. Hi khensile xikombu lexi hanyaka ku fika kwala hikuva u fambe na hina. Ya tshemba leswaku na kwala u ta yisa mahlweni xikombu u tiyisa wa muti. Loko program ya mahlweni ka ha vulavuriwa, xikombu lexi hanyaka u ta nghenelela hikuva tintswalo ta wena na rirhandzu ra wena na nsovo wa wena hi swa masiku hinkwawo. In Jesus Christ's name we pray, O God. Amen.
Felicite mpfuneriwa ntirho hi xikhongelo kumbesi nongonoko wo heleketa makwerhu wa hina mfana Gideon Sango wu yime hi ndlela leyi ka phati ya la kerekini mfundhesi u nga pfunile ntirho hi xikhongelo ku tata hini ivi ku va welcome note Mr. Arnold Sango ivi ku va hini wi announcement of death by Mr. Sango Sipho ivi ndzhaku ka voho ku va na reading of obituary by Salapi ivi ku va na tibsidute hi vanhu lava landzelaku leyi nga le henhla leyi yi nga tolaka ku Sango family hi vo vona ka voho hetelela hi ta sungula hi va in-law Presley Godi na Gugu stroke Gugu Godi ivi ku ta hi children Sfiso Nomfundo na Kunene ivi ku ta colleague Councillor Thandi Mpenyana ivi ku message from the wife wu hlayiwa hi Sela Nyambi ivi ku message from the church wu hlamuseriwa hi Mr. S. Khosa. Ni pfumele ni vula leswaku Mr. Sango wun'wana wa hina va la kerekeni leyiwani loko minkarhi yo tala yimela mahlweni a wu ta languta le ndzhaku leyi wa vana va tshamele ndzhaku leyi ka tiyi vambale bancha ra ku kahle va karhi va hanena. Ni pfumele ni hi mahlweni hi ndlela leyiwani DJ ni komba loko ku karhi u tlanga tinsimu ta wena u ti tlanga hi nkolo va nga kombela hi woho mara ti va ka ti hi pfuxelela na hi van'wanyana. Mr. Sango Arnold i nkarhi wa muku wa mi ta hi amukela endzhaku ka n'wehe a ni nge hi yimi na kometa ku va Mr. Sipho va tarhale mahlweni na Mr. Salapi a mpfuni Mr. wa va ta va karhi va vulavula hi mukhuva walowo inkomu.
Tatana Sango hi tirhile na vona kusukela hi 2016 ku fika namuntlha hi mi celebrate-aka enkarhi wa vona wa ku fika emakumu. A ni tsaka a ni hleketa ingaku mina na vona hi ta fikelela hi heta term swin'we. Vulavulelo ra mina eka vona minkarhi hinkwayo a va rhandza va ku ri mhani wa mina ni kombela ku ri loko hi nga si fika makumu siku rin'wana hi lava ku va hi endleriwa ebrai hi tsaka hi tikomba ku hi tirhile kahle hi za hi fika emakumu. Ende a hi tshama hi karhi hi vulavula hi swona as a ward committee. Ku fike nkarhi wun'wana ku ya hi eji ya Tatana Sango leswi va nga swiswona ni fikelela laha ni vulavulaka na ti-ward committee members ta mina ni ku ni kombela ku ri Tatana Sango hi ku ya ya swi tiva ku ri hi hanya eka minkarhi yin'wanyana ku nga minkarhi ya COVID ni kombela ku ri hi pfa hi limita ku va hi hlangana na vona etimithinini because hi teka ti-meeting every month. I ntiyiso hi twanana na vona hi twanana na secretary ku ri va ta hamba va sayina e roll call eka yena. Ku teka meeting wa last month Tatana Sango va tata ku humelela. Loko va humelela ni ve ni ku ka vona ni ku papa mi lahliwa hi na leni a hi tolovele ku communicator hi tifoni mina na vona va ku hawa namuntlha ni lo twa ni tsakela ku ri ni ta ni ta ta vonana na n'wina ku ri ni kota ku hungatanyana ekaya ni sala ni nga ri na munhu loko va yi tirhweni. So mara mhaka leyi nga hi khumba kumbe mhaka leyi va yi hi tsakisile eka Tatana Sango va te loko ya ha tshamile ya ha khoma meeting vo yima Tatana Sango ivi va fika va yima etlhelo ka mina. So secretary ku tisile ku Tatana Sango mi yima mi ya ku ni ku meeting a wu si heta va kombisa ku ri ni bodyguard ya mani loyi ni yima na ni mukombisa ku mani loyi loko ni ri kona a ku na lexi nga ta humelela hi yena hi ve hi hleka hinkwenu mara a hi nga swi tivi ku ri tatana Sambo va le ku vuyerileni yimani ni mi byela endyangu wa ka Sambo loko ku ri na munhu loyi a nga ni siya evuton'wini ni ri na question maka as a white counselor i tatana Sambo loko ku ri na munhu loyi a nga ni tsandzekisaka ku vulavula kumbe ku tikhoma ni karhi ni tiva ku tikhoma kun'wana tatana Sambo tatana Sambo a ku ri munhu un'wana eka portfolio ya vona a hi swi tiva lava akatiko a va swi tiva loko va za va fowuna va ku gezi tatana Sambo a wu ta vona vanhu va ka masipala va fikelerile ka Eskom va fikelerile hi migingiriko leyi a va ri na yona ende a ni ri munhu loyi a ni tshama ku vulavula hi migingiriko ya vona va ri munhu lonkulu va nkarhi va ni hlonipha ni ri ntsongo va vona va kombisa xichavo eka ward committee hi nkarhi ri vatsongo eka vona va ka Sambo a mi lahlekeriwanga mi ri nexe ni ri ward councillor na ti ward committee ta mina swi sungule ku ringa tolo loko ni hleketa tatana Sambo tatana Sambo hi ri ward committee ya ward 21 hi ri greater Tzaneen municipality hi ri moya wa n'wina a wu fambe
Mr. Sambo, Eu não sei se is my lieutenant. It's all about the house people on the one side of the tunnel. Then, you know, we shut up.
Generation lay iron strong, generation lay iron united. Generation lay wherever one has an appointment or call, one has taken a decision. You are going to make for me, Njambu Wakasamo. I want it for me with a comati, Vandalak. Was kotile during Kalobo, Kubawa unite family at a Sam, Kubawa end up with family at a Sambo, Itivan. It's normal, Ebutomini huma ku vana vana va Michael, ku vana vana va Thomas, ku vana vana va Chris, ku vana vana va Sipho, ku vana vana va Arnold. Kambe vakulukumba lava kumbe generation ya ka Sambo leyi va mukiti a wela ku ka yona yi swi kotile ri just like that to bring us together. Hence mi hi vona na sweswi na namuntlha hi ri xilo xin'we hi mhaka ku ve na vanhu lava va nga make sure ku ri family ya vakomati a yi hangalaki. Ku famba ka omgidi, ku famba ka this generation, it's a challenge eka n'wehe kumbe eka hina hi nga sala eka Sambo. It's a task leyi va hi siyaku na yona, task leyi nge hi nga pfumeli ku ri xivongo lexi xa ka Sambo xi fika xi hangalakela emavokweni ya hina. A hi kopeleni, a hi languteni leswi va generation, this golden generation ya ka Sambo yi nga swi endla ku nga ku hi unite. Ku va na hina hi strive ku make sure ku ri this family yi nga ti yi ta ta tlhantlheleka ehenhla emavokweni ya hina. A hi yimeni and do exactly leswi generation ya vaomgidi yi nga swi endla yi nga swi achieve ku nga ku make sure ku ri xivongo lexi xa ka Sambo, xivongo lexi xa vakomati xi ya emahlweni xi kula xi ya emahlweni xi va strong. We are able to work together namuntlha hi mhaka ku we have learned from generation ya vakomati. So a hi yeni mahlweni na ntirho lowa ku make sure ku ri unity leyi vun'we lebyi in a good way eka King's Court. Xo hetelela ni rhandza ku khensa Mandori Mwaboti eka vutomi lebyi ni byi hanyeke na vaongidi. Namuntlha hi laha ekerekeni, mi nge ni vula ku ri a ho va la kerekeni hi mhaka ku hi lo ta hi ta ta hayara kumbe hi ta ta kombela. Ntirho lowu wu pfule wu pfuke hi xikhongelo hi mfundhisi. Mfundhisi a va tangi lani namuntlha ku tata hi nyika rito ra Xikwembu loko wa na hina hi mhaka ku lo tsutsuma ya ya vaxava hi mhaka ya ku omgidi a ku nghena kereke kwala. Mara mi nge ni mi byela ku ri loko ni sungula ku nghena kereke kwala Mandurini va tile ka mina va tata ni welcome ivi va tlhava ka mina wa traka loko u ta kerekeni ku ri nexe ku siya va ka wena vakhutazi na vova zavati ni pfumerile mara ya mangapani va tiva omgidi ni nga swi tivi ku ri ta va nghena hi kwini. But one day loko ni ta kerekeni kwale ni kume omgidi va tshamele and a ni vange na doubt in my mind ku ri omgidi va ze va pfumela ku ta kerekeni hi mhaka ya ku Mandurini va tshame na voho va va kombela until omgidi pfumela ku ta. Namuntlha ni nga vula ku ri omgidi va fele hosini hi mhaka ya ku Mandurini va kote ku vulavula na vona va pfumela ku ta ekerekeni. That's why ni va khensa swinene eka vutomi lebyi va nga va na byona omgidi, in particular this special aspect ya ku namuntlha we are able to say omgidi va fele hosini hi mhaka ya Mandurini. And Mandurini a va swi endla hi mhaka yini? Hi mhaka ya rirhandzu leri a va ri na rona. Va ri na ku twisisa loko ya ka ku swi ya humelerisa ku yini loko nkarhi wu fika vito ra munhu ri hlayiwa na. Ni ta nghena le and celebrate ni va na ni va na vanhu lava va nga fela ehosini ni tsaka while my husband a teka this other direction. Namuntlha hi certain ku ri loko nkarhi wo ya fika Mandurini va ta ya va kuma omgidi at the right place So we rather call cancer management. Kuba amongst many things that you must enter na ongit, mekoto kuba enter kuri namuta na ina. E tu se sabu ko kisara ongit, ru mile ru ma ekerebe. We want to thank you. Aina marito, aina mani, lili nata minika yon. Aina marito ya ina flama ina mjela kuo. Mekoto kusubwa na kuri impela, ba komati, ba appreciate utomi de zinga balazo. Mara, no believer will meet us. This is a worry. He may be just a super 18 billion times. No worry. Thank you, thank you, thank you very much. I got to me, the two of us are not on it. It appears never come out. And I got to go on it. Fambani, a gohula, Fambani, may I come over comati, the wrong one. Fambani, Melvami, Pereira, will come to Ifika, Ikuma, Melindawi, Menava Pomati, but even Shanfi. Not in Shanfi, one name one, but even Shanfi, young man. Shanfi, the young man, you could make up in Sena, and I'm genuine Pomat.
You can see Mr. DJ, Mr. Sambo, our chance at all at 18. Now, I'm not going to go to the house. I'm 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 going to I am not in the general quarrel. Look about me, believe the travel together. When I go to the house, even from DC, but I will have a team. It's coming to the Shiva, my shaka, and I'm down and I'm not in the water. I must be on the last piece of my square. You shall have a sister. Okay, tell me about what you're going to do.
But I want us to be comforted
by the word of God from Philippians chapter number 4. I'm reading from verse 6 to 7. It says, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. I want to measure with verse 6 to 7. It says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Bamakwerhu, no mwana walava, ambiloko aniponisi wileneru kresta, anima temku omgidi vangapuka wa amukele Yesu. Ekuza, anima temi ima kalesu awarishiso. He is not an easy person to convince. But shikwe imbu shive shiva kota. Amen. Mansambo Navana, I think you understand kuri loko hi fanele hi share rito ra Xikwembu in most instances and what it should be I kuri the word comes from the Lord. I Xikwembu xi nge famba u ya vulavula swo karhi and Xikwembu xi hi lerisa ku vulavula swilo swo karhi hi mhaka ku xa swi tiva ku ri that is what is needed by them. Hi leswi vanhu va va ku va lava swoho, hi leswi Xikwembu xi lavaka ku ri vanhu lava va twa ku rito leri va fikelela hi mhaka rona. Hence this verse, I know it's a common one, it is an easy one. Say to the psalmist, God is saying to you, don't worry. And uri mina worry, mara bokongela. I have already said uri anxiety is directly opposed to prayer. Imara ku xikhongelo xi vuyisa endhawini leyi u twisisaka ku ri no, you believe in somebody who is able, who is capable, whom, with whom nothing is impossible. So when you pray, you are directly confronting anxiety and worry where it matters. So leri eka vakasambo a hi khongeleni, Xikwembu lexi ongini a va xi amukerile xa tshembeka and xi ri ka hina hi nga worry. Bibele yi ri a hi khensele. Because thanksgiving always accompanies prayer. Because praise is due to God. Loko hi karhi hi khensa Xikwembu hi xi khensa, hi laha ripfumelo ra hina ri rhaiza nko ku twisisa ku ri exikwembu lexi a xi lo hi tshika hi mhaka ku hi hundza ka swilo swa ku tika. Hi tsundzuka leswi Xikwembu xi nga hi endlela swo in the past. And therefore that testimony ya ku tsundzuka ku ri kambe Xikwembu xi ze xi nga hi endlela leswi, xi ze xi nga hi endlela leswi, xi ze xi nga hi ku tlula ka leswi, xi ze xi nga hi ponisa ka leswi. Loko yi karhi yi khensa Xikwembu, faith ya rise inside of you to understand ku ri the same God who was with me when I was walking through the valley of the shadow of death, it is the same God who was and is even today. Loko yi karhi yi khensa vamakwerhu, hi le ku kuceteleni ka ripfumelo ku ri Satana a nga hi yiveli e ripfumelo ra hina leri hi nga na rona ka Xikwembu, ku ri Xikwembu xa tolo xa ha ri xona xa namuntlha. Na loko hi nikatisiwe xi leyi nga le ka yona sweswi, Xikwembu xi ta hi ponisa, xi ta va na hina. As I'm saying to the psalmist, don't worry. When prayer replaces worry, God's peace comes in. You see, Shikwembu, Shikongelaku, in Jehovah Shalom. God, our peace. Loko ikongela, itinikatela ka Shikwembu. Ihetelela, ipisi saburi. We have got a defense, which is the ultimate one. In that defense, yes, she was a leisure go. We had a long figure out to suffer for no. I love the conquering Yamar and the Leshquebu. Who is he that I must consult again? Because I have tapped into the heavens, I have thrown myself to the creator of heaven and earth, the Alpha and Omega. So, peace, ye in Galva. This gift of peace transcends human understanding. And in general, a peace, yeshkwembu, the shalom of God. Loko yita, yitata, yisusa inkwaso somu munu jawehe, usutisi saburi, ekubulelo konu kukumakuloku. Aku umeleli makakashu chote savale. Ani na pisi makaku umwana ili jele shabu nandilika. Ay, nabula. Lesu mazulu ya kale kushu enke nile. Shabu yisete la shilo. Ambaji ya kunishinkwa this morning. Mega yeji mwane. Mega yisi. She knows why. Mega easy. Yeah. Ah, no worries. Say, Ramaphosa, you will be my soul, Chale, because of Natal. Nobody was around there. Those buildings, what commission bar? As well, I know. My angel of Puri, Logo, who, say, in this life, we better hear it, Loko. In that village, he congela. Hear the shalom peace of God will guard your heart. He also, Shikwembu, Jehovah Shalom. She that away, and Shikwembu, you watch your kasho. Not here half me. You watch your kasho, she that. Marashita she appeared as Jehovah Shalom. She does she commend mission what peace. Atile. Now we are not the war away in the war. No, Jehovah Shalom, Atile. Say at the God of Biblia Wena. As you get it, lady. Abu Labu that the photo. Abu Wena in it. Unabela Panama Biblia Biro.
Shikwembu, that's not what we sanctuary, my dear. In everything, pray. Jesus, and Jehovah will guard your heart in Christ Jesus, our Lord. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I want to thank you, Father, for your word that comforts us all. That, my God, you are our Father, and your steadfast love will never fail us. Mighty God, I'm so glad that, God, you have taken our sins away, and you remain so dear in our lives. Even in this difficult time, so God, you still reign supreme. Father, I thank you because you know our ordeals. You know our circumstances. You know our situation. We are going through difficult times, oh God. But I thank you, my Father, that you are watching from heaven. Because when our Jehovah,
Tatawa in Nagoi, Agai, Clark, Casimo, Quash,
leswi Xikwembu xi nga hi hlanganaka na swona evuton'wini. Xikwembu xi nga twa n'wina ku hi fear not for I have redeemed you. We thank you, Lord, that in all the troubles that we experience on our day-to-day life, as your children of God, you have already redeemed us. Hi kutsurile hi rifu ra Yeso Kreste loko hi fela exihambanweni. Va za ku khensa Xikwembu xa tintswalo eka ntirho hinkwawo ku sukela laha va sungula kona ku ta fika eka nkarhi wa sweswi. Ku va ku ve n'wina tatana loko Xikwembu xa tintswalo mi nga kota ku fambisa vandyangu hi va tiyisa na kereke leyi Xikwembu xa nga endla hi kumbe ntirho wayo. Khensa ku va na ntirho wa namuntlha ku fambe kahle ku ta fika lani. Khensa ku tirhamona leswi Xikwembu xi nga u nga vulavula na vutomi bya hina xikan'we na vandyangu ha rona. Ntiyiso na ku khongela vitirhiso Kreste ku Xikwembu ku rila ka n'wina na ku rila ka xiviri loko Yeso Kreste a nge ti na mi nyika ka mali mi nyiki ku ya laha misa va nyikaka hi kona i ku ri na nomo na Xikwembu xa tintswalo ku rila kun'wana loko ku fikile a wu koti ku ku twisisa. Vatiramunari, it surpasses all understanding. We cannot comprehend it. And that peace is the army that guards our hearts and our minds through Christ Jesus. A swi hetani Xikwembu ka vandorini ka vana ka ndyangu hinkwawo ka sangu vakon'wana va ka godi Xikwembu xa tintswalo maxaka na vanghana na munhu un'wana na n'wana loyi Xikwembu xa tintswalo a khumbekeke ku hundzeka tata na sangu emisaveni. Ku vilela Xikwembu xa nga swi koti ku invade the territories of their hearts and minds. Kamba ku hlaya ku yena ku hlayiseka ku yena ku rindziwa leswaku Xikwembu xa tintswalo Satan a nga invade their hearts and their minds. Loko a ta tshunxeka la Xikwembu hi ku famba ku kombela ku Xikwembu xa nga ya le mahlweni vana va ndyangu va hlayisa. Yena van'wani loko ta makaya ka hina na vona va tlhela ekaya hi hlayiseni a fika hi hlayisekile. Leswaku leswi Xikwembu xi nga lavisiwa a swi katekisi na ku swi tengisa hi vito ra matimba ra Yeso Kreste hosini nkomiso wa hina.
Amen.